mwaravyaye naka baby mama wanje mwara siruka twereka kugira tukabone
tukara musero 25 wash
byaravuze uko mukunda nyina Sammy nivyo ngo mugendana gusa ngo mwarahebanye na Sammy
yego
tukugacha ahantu abantu nyine bakakubona bakavuga ati ah uno mtoto
stare urumukobwa ibyo ntibitege ntibishobora kubura uburinzwe uba wirabura umva ukusa kose kungana kose urumukobwa ibyo ntibishobora kubura isanzwe kubera ko twatwara bimenyere
TV
Yes, my name is Star Boy. Murabizi kuri cha kiganiro home yo tuba turi mu hera tuba tumeze gute. Reka nangure ndabashimira mwebwe mwese muri bazima. Ndongera ndabifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Kimye kubifuriza ko turi muri cha kiganiro home. Niko kajondo se kugira ndabifurize uzo umwaka mushasha, umwaka mwiza, umwaka w'imigisha n'iterambere mu bikorwa vya misi yose. Mukore muroranirwa kandi Imana ibandanye kubahezagira imihezagiro cyane utarukijijwe ukizwe utarusenga usenge. Ikindi cha kiganiro home yo twa turi muhira murazi twa tiyambariye kenshi murazi cyo kwatagano naho rankora namba ikabutura mugaba kwera mbanzi muhira mba ndi muhira muyanze zo kumatwa mba mapataro no musere nazanye umwemvite urumwemvite araberi wasa neza kandi musangwe mu muzi no vuga yuko nimwe mbona ngaho imbere ya kamera biraza kujya cyane gose biraza kumera neza maza kumubona rekanda mu karibice cyane ndamwakire mu bwami bwa Isaac TV cyane imbere ya kamera za Isaac TV kamera mbere turi kumwe na Juma Jux kamera kabiri turi kumwe na Akim Junior rekanda mwakire n'umwigeme n'umukomedie na bigira neza cyane gose karibu sana mu bwami bwa Isaac TV karibu mama umeze neza tora micro ini wawe uraho
Eko
umeze neza mwamubonye n'umwigeme kazi n'uvuga yuko abikora neza muri Rukundo TV abikora neza kumazina kugira bakumenye je umwemvite deja na mumenye kumva yuko haje umwemvite nibere muhira ndi home janjye sana nakenda kumenya ariko bakunze nabo bashaka kumenya ukora iki yani bashaka kumenya profile yawe
okay bakunze ba Isaac TV kumazina nitwa Shugwe y'Imana Sentia nk'abantu munyeshuri
usanzwe uri muri Rukundo TV novuga yuko kuramuka ugashikana ano magukunda gushikana no mango canke inosa uri muzima nubushake bw'Imana sivyo
yego
esa no kwifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
watwese
iki ni ikiganiro uvuga ikiganiro home iyo tuba turi muhira tuba dufite ibintu tuba uri muhira ukunda gukora iki like uri muhira ikintu ukunda gukora mu buzima bwawe bwa misi yose ikintu ukunda
ndakunda guteka
ukunda guteka iki mawuje
ndakunda guteka umuceri
uwo kuzana umuceri wowe uteka
cyane
So abuze ko akunda guteka umuceri ariko no munsi na muceri tumuha turamuha ibindi duse byinshi are you ready Rukundo TV ndazi mufisa bakobwa bakora neza kandi ndazi no muhiriyo bari muhira like muramukina n'amafilme nko murateka bamwe bamwe
cyane gose
Okay ni cha kiganiro home ugo mudukurikirana ntibagire kugira subscribe reka ndamuzana ibintu ashobora gukora namuzana ikintu bita imihogo sinzi ko ari imihogo y'abantu sinzi ko ari imihogo y'iki ndayikuri no mu gikoni murabizi turi home
Andi mu gikoni nimwibaze ngo mu gikoni ndamuzanira nimihogo cyangwa nimihogo y'abantu
imihogo
Yes ni kiganiro home center waberewe kwanza
Merci
hanya kugira ubegwe wibaza ko abana igiki gituma umuntu bamugira ko yaberewe
Sana byonze
ubona waberewe
ndabibwirwa n'abantu
Iyo bakubwiye ko waberewe ntura wishimye
Nibisanzwe
Nibisanzwe
Ego
Arika Ega mvuge ko waberewe nibaze yuko atamuntu yantanze kubwira ko waberewe kuko ndazi Nawa musheri wawe muri Rukundo TV ntimwabonanye
Yeah Ereka ko yiwaye
Ujya nyine Okay uraduhatira no myumbati nimba bayitona nimba bayigirane reka mike tushire ngaha umve wa mushiri watangwe wa mushiri watangwe kumurondera ndabira ko atari sana
yasiyo
ndonga bikogwa birabandanya micro iri ngaha nubavuga sound ndazi iracha muri fresh murabona zino nzara ziwe ehe ash Mugana reka turaye kubizi niho abantu baca baguhera amanota sibyo
ari umukobwa atazi guteka
Ariho base babandi bigira ngo ngo cyishobora gukora ngo kintu ngo gicapfuye ngo n'izinzara zanje.
Oya uburi umukobwa arife kuzibandika kandi uzikuza guteka.
Ah izo ni izo bazita imbandikano rero. Bavuze ko ukunda guteka umuceri.
Eh. Ari
mfungurwa ukunda gufungura iri muhira cyane yibonye bayitese utambira mu gitanda. Rega tukira tukira abana turi mu gitanda twumvise ko batese umuceri twava muri shambure twiruka.
Cyangwa ndi nyama star.
Ukunda inyama.
Cyane.
Wego ukunda inyama no. Ndazikunda
nyine uko
nyine. Ukunda inyama. Eh? Akunda inyama no mu kinyo muri Rukundo TV. Novuga yuko usanze uri umukomedienne sibyo?
Yego.
Hajya akazi k'ubukomedienne cyangwa k'uri umukomedienne wabitanguye ryari watanguye kumva ko ufise iyo mpano biciye kukinewe wayumvisemo wenyene cyane hari umuntu novuga yuko ari hafi yakubwiye ati ino mpano urayifise tangura akazi ka comedy.
Ah okay impano yanje nje nayumvisemo ko nta muntu umwe yampamagaye.
Ucha uravyumvamo ucuvuga ati reka ntangure gukina.
Eh.
Wabitanguye ryari wimazemo imyaka ingana gute?
Ndayemazemo umwaka umwe.
Umwaka umwe n'inusu. Ariko aho ugeze ubu mbega ubona ko washitse cyane urafise andi hantu wifuza gushika utaragera.
Ndafise andi shaka gushika.
Mbe kugira uhashike n'icyaye wosaba nk'abakunzi ba Isaac bari kwara dukurikirana.
Ah kunshigikira gusa bakamfata mu mugongo.
Ariko nibaze mu kazi ka comedy warakiye muri sago nyinshi. N'icyaye kintu maze gukora wakoze mu ntango yawe ya comedy urumva vraiment muvuga ati ah ka kazi vraiment ngiyemo wapi? Utarandika izina abantu bakumenye ikintu cyambe no vuga cyangwa challenge wahuye nayo uvuga ati eh bya bintu bya comedy ndabona ni ibintu bitoroshye.
Shastari na Nakim
washitse nyene buhiye uvuga ati ni bien.
Yego.
No vuga yuko ubwa mbere warusanzwe ukina muri Rukundo TV. Burundi TV. Uzaguza ukina muri Rukundo TV. Mbega ikintu wari wabuze muri Burundi TV no vuga yuko waronse muri Rukundo TV cyo bari nyigiye.
Na kimwe ariko uyu mwana Star Boy abyawe. Baramigisha kwicara. Bakamigisha gutambuka cyose baramigisha ndabonye nakuze ndavuga ati ah sinoguma nicaye cyangwa ngo ngume navura sikanambuke.
Bisigura yuko kuva hariya no kuja hajya nta kintu ubona kiruta ikindi wowe uvuga ati nje barandeze nanjye nagiye kugira nte gukura mbandanye inkuru ivyanje. Mugabo umaze kuva hariya umaze gushika muri Rukundo TV basi akamaro kuba uri muri Rukundo TV utari ufise muri Burundi TV uvuga yuko ubufise warakuze ego mbwa umaze gukura iyo uba muhira ukajya kubi wawe biratandukanye ko ubi wawe uvuga ati nta masanshakira si kwa papa si kwa mama. Nje tuma nshaka kumenya ya advantage waronse muri Rukundo TV utari ufise muri Burundi TV kuko deja ubunyu ko warumeze kare si kumeze ubu.
Niko meze Star Boy advantage irahari kandi nini cyane numva. Okay, ko nari muri Burundi TV sukomeje muri Rukundo TV. Umva advantage yari nini ni kose.
Atari ibanga arashobora kubitubwira nibisanzwe ko turayaga ni kiganiro nko mu misanzwe eh
boy nibanga ryanje gusa je advantage kuri je ndahari abakozi ba active advantage yiwanje irahari
nimeze gute none eh
nibanga
kera nanze wari ufisi bure ni wifisi.
Wara
ya man. Yego fam. Aya iyo ufisi nzobe mbega abakobwa akunda kuvuga ngo bafisi nzobe ngo bameze gute?
Shana Jones.
Biramaze gushika ugaca ahantu abantu nyine bakakubona bose bagatuyinga cyangwa bakavuga ati ah uno mtoto turamenyereye ahantu ashobora guca ahantu hagaca umukobwa bakavuga ati ah
stare uri umukobwa ibyo ntibitege ntibishobora kubura. Oya frame uburi inzobe uba wirabura umva ukusa kose kungana kose uri umukobwa ibyo ntibishobora kubura
mu gihe bishitse ugaca ahantu ukabona yuko abantu vrema ibantu bakuravye cyane muri icyo gihe uvyumvamo gute wifata gute?
Nibisanzwe kubera ko twa twarabimenyere.
Muba mwarabimenyere. Hajya hanye nimba tari ibanga. Shugwe ashobora kumara kwanza kibazo cy'amera ko ngaho onye. Byaravuze yuko mukundanye na Sammy nivyo ngo mugendana ngo wamukundanye ariko amato asumira biravuga yuko ngo mwahebanye. Ngo ni mugikundanye. Nivyo cyangwa riga twa dushika kubimenya. Kandi we iki kibazo akunda kugikwepa attention. Mwara vyaye naka bebe mama wanje mwara siruka twere kugira tukabone
twa
Hari kava nabonye kuri asomana na Sammy.
Kava? Mhm. Kaviye.
Umusomye ke centrale like. Centrale mbega niya. Centrale nkunda kumva babivuga na vyonzi.
Ha? Bizi sharika ko.
Oh yeah. Je.
Eka kukumba zibazo vyinshi rabiri.
Ibyo navyo njamu. None ino myumba turaza kuyidutekera.
Eh. Na kibazo.
Kwavuze ukunda guteka umukero havuye igira mirange n'umukero iteka.
Namukobwa numwe atazi guteka.
Ha?
Ama saison menshi kuza mu 2021 tukakora mu 2020 suko tugiye gukora mu 2021
ngagiye guhinduka iki mugiye gushiramo abandi cyangwa mugiye kwiruka
ngagiye guhinduka ikintu kinini gose
ndaziga mu Burundi tufise abakomedienne benshi ariho abakina muri ihuriro comedy ariho banila ariho ba Jojo ariho benshi cyane na wewe na Sencha mbega nica ikintu wo hanura nk'abantu basanzwe bakina comedy babakobwa babigeme hano muri industry ya music cyane muri industry ya hani wacu mu bantu basanzwe bakina comedy nica ikintu wo hanura abigeme basanzwe bakina comedy no vuga yuko wo butaravuga cyane wo vuga bikenga kuri Isaac TV
nabona ravuga
Oh, bushaka kuba conseiller nkavuga ati mbo twashobora gukora uko tugahindura cyangwa ibimukora uko ubonye siko babikora tubikora uko
okay je kanshi abantu munda kubona muri comedy abakobwa turashoboye cyane cy'ambere sinumva ko no banura ngo dukore kubera ikintu cyose baduha turi prête kugikina turashoboye sinumva ngo ndabanure ngo dukore uko oya
nkakabijya basi obasaba nk'i 2020 uvuga ati dukoresha iki inye kugira ababato ibacu kugira babandanye kugira ante tubandanye kwa motiva kugira nabo begere muri comedy
okay kintu kimwe twakora nkakabijya tutangiye gusema nturo kugira ngo batoye bacu no bavuga ati kijya kintu bajya bakugwa ariko barakina kirimo inyigisho kandi kirimo n'impano
Tuvyitegere rero ko muri comment zizokunguka abandi bigeme benshi cyane muri 2020
cyane.
Hajya mu murakora formation abandi bigeme cyangwa abandi bantu ba comedy bashasha muri Rukundo TV.
Eh. Foko dufatana mu mugongo.
Ah, reka tubyizere ko ariko bizogenda turako bizoronka batoyi ba Jojo batoyi ba wewe batoyi ba Nilam batoyi ba Cynthia nkuko tusangwe tubabona muri comedy tuvuge yuko muri 2020 bizogenda neza cyane biramaze gushika muri telefone wa kabruka umuntu
eh
so iyo mu bro cyaba habaye ikintu cyangwa ikintu gituma umuntu mu bro
harumva harumuntu basakorana
koma taba telefone na kimwe ni bisanzwe kandi uko ari gusanga ari ibintu byinjiza amafaranga
al
ni byiza cyane so ikintu cy'akiganiro home turi kumwe n'umutumire wacu asanzwe akina comedy muri Rukundo TV nibaze ko bijyoshye eh ngo ari umuntu agiye kuramutsa muhira iga navyumvise bakunda kuza kuramutsa muhira sana
Eh
ikintu bagukundira ni ngiye cyo bona yuko abantu iyo baje muhira vrema bavuga ati tusubiye inyuma cyangwa tujye kuraba Shugwe tuza gusubira inyuma tumeze uko ubivanye nico yakoze cyangwa nico bagukundira
cyambere de bankunza kuranda bazimana
aba bazimana wowe ko nakuzimanye nti wavyanse
na nyo yariko
aya ubazimana iki amafana
ivana nico fata
nange nazo zonzimana
eh
cyene ko nako nakunda abantu banzimana
nta kibazo nje ndaguha ivyo ushaka
Eh uburera abantu bose baza muhiri wanyu. Haje na Sammy na haza cyane abashaka kumuzimana.
Oya.
Eh.
Kandi nibivanye no kongena umuntu mufata. Erega hari umuntu azakuramutsa bivanye n'ingene ushitse iwabo akwakiye. Akakwitaho mu gateri inkuru akavuga turya mwana kweri frem. Kuja kumutembera afise kongena yitaho abashitse. Hari umuntu uje kumutembera umenga cyagira showbiz ibintu byinshi. Umva njye gutembera kanyigira ko showbiz sinzogaruka.
We nawe rero wafata neza nk'amata abashitsi.
Yego.
Yego kubafata neza ati tutazi. Kumeze gute? Abahungu n'abakobwa bose bafata cyo kimwe. Iyo waje kuraba. Kujya ufata umukobwa n'umuhungu niko mufata.
Biravana none urumushitsi.
Niwe wafata neza urumva bafata gutandukanye.
Oya ndagufata nk'abandi.
Bose bafata cyo kimwe. Ufata cyo kimwe. Okay ariko nizere yuko mu buzima busanzwe buramaze gucahana kumva ko bari ko barakuvuga. Iyo wumvise bari ko barakuvuga nk'ahantu ni ya decision ufata muri wewe cyanke ucubaho gute iyo cyahantu kumva bari ko barakuvuga.
Umva ntawavutswe ntavuga. Bari nige bari mu ndakoma waravutse utaravuga. Uciye ku muntu ariko arakuvuga uramwifata n'ibyo wumvise ukirenganira. Kuko uvuze ngo ugiye kumwishura cyanke ngo ugiye kumutera andi majambo cyose usanga bivuye gusomba. Kuko nuko unamwumvise bigira nuko utamwumvise wirenganye.
Okay kindi kibazo kugira wumve ko tugiye apare rukundo kugira wumve kuri interest n'umutipe ariko arakudraga. Umutipe arakudraze ashaka ko mukundana kugira wumve kuri interest naya majambo ubushaka kumva cyangwa n'ibyahe bikorwa ubushaka kwa gukorera. Kugira wumve kuri interest.
Nema kandi bihubwire.
Nibisanzwe niko yaga kuko twese tuvise ntizinya novuga twafise carte turaba twese. Kandi turafise n'ibintu twumvise twumva nyene ko tubishashaye. Nige tutabyumvise tumumenga twumva tubireka.
Starboy yo nibanga ryanje nkamenya ko umuhungu aje kundura gikengera ari iki n'igitangira ari iki. Sinzi kandi abitangaza impande ya Isaac TV.
Yeah. Urabikwefise rero.
Oya.
Nisima kubitangaza.
Oya.
Ah, sawa. Reka nawe tuzobaza ijya mukundanye. Tumve ikintu yakubwiye. Tumve basi cyari cyo kwanse kubitubwira imbere ya kamera. Tuzobimenya ntacyo.
Okay.
Uragenda
mu bat.
Wifuza kuba iki muri kazoza. Muri vie privée wawe uri kuraraba ukavuga ati reka mfate uwo mwaka ndawushire nko muri 2030. Shaka kuba iki muri 2030.
Okay. Genda shaka kuba ikintu gikomeye cyane.
Ngiki
mu bintu kwanza ndashaka gutera imbere mu bintu by'amafilimi kuko ni ikintu nkunda. Ikintu niyumva nce cyambere shaka kuzonterera mu imbere icoco nyine. Hamwe mindi navyo bifata mu nyuma.
Ama bizagira mariage kya.
Na nukunda nabipanga.
Ubu rero mukundanye mugo amuhenda nati. Cyanke muri muri rwa rukundo nyene rwo kuryoherwa no gukicifuza nturaje muri mood yo kujya mu rukundo rwo kuvuga ati reka nzengire mariage umwakukanaka.
sindicara basantu hamwe ndavyumvira ni nabivugira ngo nzomenye umwaka ashabwirira ko mariage
uboronka umuntu ejo yoza akakubwira mu bane ni wofyeme
nati ikintu tatiyumva mu star boy nubwikija mu kugyohera
nawe kugira uryohegwe canke kugira ube interese nacu najya majambo bwigwa canke nabijyanye n'ukoreko
oya ha star boy wena urukura ntaho nakubwiye ko ikintu
ari gukira utari muri mood barayigushiramwe
oya utashatse kwijamo nta yujamo
urazi ko umukobwa ari umukobwa ushobora gukora kuku atari muri mood akajaye umbabariye ko ndagukoze akajaye
sisi boss baratandukana
mbuga baratandukanye harabo bishoboka
nabo bidashoboka
ndee wibaza kuba bishoboka aba habaye ikini ni ya ingorane bihari hagati yabo abo bishoboka nabo bidashoboka Uwe basi nibishoboka we ko munagukoze ko ushaka kujya muri moto.
Nari kubiye guto ya nibishoboka. Utabishatse.
Utabishatse. Nk'uburengize uko kwera utabishaka nti bikunda.
Ya bikunde gute kandi atari kintu
nishye. Ega tuvuga ati wait and see sinzi ibyo wakoraje sometime je bimwe ndabihunga kwera. Sibyo naremeye mba ndi mu kazi. Novuga yuko byinshi urabibona muri Rukundo TV. Hari abakinnyi benshi muri kumwe muri Rukundo TV. Mbega niwe umukinnyi wo muri Rukundo dusubiye mu kazi kiwawe, turavuye muri VPrive tasubiye mu kazi kiwawe. Kuko turi ngaho kugira akazi kiwawe gatera imbere canke benshi bakumenye. Nuwahe umuntu muri kumwe muri Rukundo TV anyaru yo muri ko murakina na canke sene ubona ko abiryoshye canke anyaruka kugira kuko ari umuntu umukinishije ashobora gukina info ubona akagira ama repetition menshi umuntu uvuga ko muri Rukundo TV akorohereye muri ko murakina na ninde
sha bose bose baranyorohe
bose barakorohera ariko urafise umuntu uvuga ati yo vraiment paraporo y'abandi waranyaruka barabizi mugabo unye paraporo y'abandi unye aranyarutse ibintu like nkuko
bose baranyarutse ibintu namukubwiye
yego biramaze gushika mu buzima bwawe ugahongwa itelefone bakayikugabira ukaronka umutipe ayikugabira
yego
ni byiza mugaje nta nzogwa ko yaje je ntazo ntanga
urakenye
Ego kwa telefone bizica bisikwa kwa bisino hote. Ashobora kuba afise konye, ashobora kuba afise yonye nakavuga ati ah. Ndayimugabire nani ndafise.
Ndafise.
Basi ndumugumba. Erego umuntu yayiguha yarafise ikintu arondera. No nikintu yashaka ni yakironze.
Oya haru yiguha. Confront. Cyane no yiguha kubwo kugufana ndye
mu. None uwo muntu yayiguhaye wibaza ko atakintu yarose cy'inyungu inyo.
Ya ntara kimwe yarose.
Eka usanga warakimuhaye ugasanga warakimuhaye we ntwibaze ko ari cyo yashaka. Kumba ari cyari yirondere.
Oya bro.
Eh birashika mu buzima. Novuga yuko iki kiyago tugiranye nani ndashaka kuzantumire gusa muri Rukundo TV nkore ikiganiro ho.
Nzogutumira.
Ah ya. Kandi nabonye murafise na television online.
Hey.
Murakaze yes reka dushimira abantu kwanza bari kubaradufata amasanamu n'abantu nkunda cyane ngose nabone ndabifuriza umwaka mushasha Juma Jux na Kim Genio nongera nifuriza umwaka mushasha mu bosi wacu CEO wa Isaac TV nabone ndamwifuriza umwaka mushasha we nakwifurije umwaka mushasha na Isaac Classic ndamwifuriza umwaka mushasha namwe bwite mu iwanyu Rukundo TV ndabifuriza umwaka mushasha duse nabarangiza nibaze ko ari byinshi nakubagije mugabo urafise ikintu cinshi ushobora kuvuga bice kuri kamera imbere ya kamera za Isaac TV ukabi kugira abakunzi ba Isaac TV bavyumve cyangwa abakunzi ba Rukundo TV.
Okay. Abakunzi ba Isaac TV cyambere nashaka kuvuga nuko mu dushyigikira mu bikorwa byacu. Kenshi abakinnyi b'amarerese mukadufata mu mugongo mukatuba hafi kuko duterwa n'intege na mwebwe mutatubaye hafi ntaho twokwishikana hama ndakunda timu yanjye Rukundo TV ahiri hose ibyumve ndayifuje n'umwaka mushasha Na Isaac TV murakoma dukurikirana ndayifurije umwaka mushasha ndabakunda cyane murakoze
Yes cheki ganiro home novuga yuko yabikoze neza cyane gose hari umuntu akora ikintu agasaba yuko ciriza agatukavuga ati we nturaheza muga nundi muntu abikora neza ukavuga ati ndeje twabonye ko abishoboye donc atwa dushaka abastari bacu cyangwa abantu basanzwe bazwi turabe yuko like ibikorwa ko bazi kubikora muga nsanzwe bizi muga ikosa na gutoye waje mu gikoni wambaye umupira wera ntiyigeze unsaba igitenge eh ufisi dread ntiyigeze unsaba igitambara haya ndabifise mu nzu
Isaac
I'm a best type. Mu gikoni numva kuza gusohoka umoti myose.
Umukobwa akunda akazi akunda mu gikoni ntaraba ahari ntaraba ico yambaye arakora.
Nishaze kuvuga.
Umupira kera gacha fenzo kamesa. ibisuko bitafuye imana ishobuje nkaronka mera nzose bizaye ibintu
ndusigaye tuzana abakozi mu kiganiro ho abantu bazi gukora Benzo kora utazi gukora ko bose ngumanzana nkasanga barabishoboye eh reka tugushimire shugwe gy'Imana Isaac TV my name is Star Boy behind camera camera yambe kumwe na Juma Jux ya kabiri twari kumwe na Akim Gino ndabifuriza umwaka mushasha w'2021 turabakunda cyane gose team Isaac TV mwese mubandanye guheza gigwa abarundi bose aba mu Burundi mu Rwanda muri Australia za Canada za Belgique muri Etazini turabakunda mwese cyane gose iyi ni team Isaac TV tubandanya kubajyohera kubazana ibintu bigezweho cyangwa bimeze neza cyane gose uwo mwaka uzubabere w'imigisha gutera imbere muri byose w'amateka mutari mwiteze n'imyaka yose yarenganye atanakimwe mwigeze ibyo mutashitse ko mubishike ko muri uno mwaka w'2021 nanje vraiment sinzoba maramaza nzokora byiza gusumba kandi mwana yakudusupportinga kino kiganiro ni cyacu Isaac TV kandi ni cyiwanyu kugira tubandanye kubajyohera bye bye
Isaac TV oh.